Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV nane n'umwanya makuru agezwe ko ari karagaruka ko cane ngamubyugo cyo Burundi aho tubageza ka makuru atandukanye abari karagaruka ko mu birabana na politike ibivugwa mu butunzi birivugwa birabana na gateka kazi na muntu ibivugwa mu ntwaro ibereye ibivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi byose mu mwanyegejwe biba biriko biragaruka ko cane rya nino ngamubyugo cyo Burundi ni inkuru twa twatoje amasoko yacu atandukanye akore rya nino ngamubyugo cyo Burundi kaya turungikira na twebwe tukatunganya amaze tukabashikiriza mu buryo bw'idonido ducishe ku nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV muri kano kanya rero tugiye kubageza ko amakuru yihuta ahejeje kudushikira kubiriko biraba ngamubyugo cyo Burundi nkuko twama twabikoze muri ano makuru turaza kubabwira yuko president Evariste Ndayishimiye yasubiriye kuvuga yuko mu butegetsi bwiwe hoba harimwo abandi bamaconco no kuvuga bashaka kuzingamika ubutunzi bw'igihugu mu kunyonora itunga ry'igihugu maze bakaja kugura amapariseri ndetse n'amazu azimbye hanze y'igihugu mu gihe nyine bamwe n'abandi bona yuko na president Evariste Ndayishimiye ubwo busuma nyine nawe yabarimo nubwo abariko yitoza utunyoni muri ano makuru turaza kubigaruka ko reka tubanze dutangurire kuri iyi nkuru y'umubabaro iri kuvugwa cibitoki aho cibitoki uwunguruza abantu kwikinga yishwe ibuganda umwe mu bunguruza abantu kwikinga aca amafaranga yarishwe kuri uyu wa kabiri hafi isaha zibiri z'igitondo ni muri komine Buganda mu ntara cy'ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abamwishe baciye bamwiba amafaranga ibihumbi amajana abiri yari afise ababanyi n'umuryango basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwa bagashengezwa imbere y'ubutungane bababwira yuko umwe mu bikekwa yuko bakoze ubwo bubisha yarahagaritswe n'imbonerakure yemeye ko ari mubishe uwo muntu nawe acaricwa n'abanyagihugu bamukubise amabuye kugeza igihe bamwiciye mu ntwaro bavuga yuko bacibandanya amatohoza kugira ngo bamenye nyine impamvu abo bamwishe ikiziga cuwo aca amafaranga yunguruje abantu kwikinga catowe n'abaremyi mu gitondo cuwa kabiri biboneka ko yoba yaranigiwe kwibarabara rya gatanu ku mutumba kaburatwa ni muri komine Buganda intara cy'ibitoki abaremyi baciye banyaruka gutabaza intwaro n'inzego z'umutekano umukuru huwo mutumba aremeza ayo makuru amenyesha ko uwo yishwe yunguruza ibidandazwa kwikinga ababwira yuko Fidele ntikarahera yongera koko uwo yishwe yicishijwe imbugita yakoreshejwe mu kumuca umutwe inyuma yo guhura n'abantu bari mu ibarabara abakoze ubwo bwicanyi baciye bamwiba amafaranga ibihumbi amajana abiri y'amarundi inyuma yo kwicwa uwo munyagihugu kubw'amakuru ava muri iyo komine amwe muri abo bicanyi ni ukuvuga ko umwe muri abo bicanyi yaramenywe n'imbonerakure banywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD zaramufashe arembejwe n'inkoni uwo mugabo yahavuye yemera ibyo yakoze agatomora ko bari babiri mu gihe bakora ubwo bubisha banagabura ibyo bihumbi amajana abiri basahuye uwishwe abanyagihugu baciye bakubita banatera amabuye uwo muntu gushika apfa ababibonye bemeza ko imbere y'ubwo bwicanyi iyo nkozi y'ikibi yishwe yari yabonetse iri kumwe n'abandi bantu bari kumwe n'uwunguruza abantu ku ipikipiki umwanya muto imbere yo gukora ubwo bwicanyi ku ruhande rw'uyo inyamiramabi yemeza ko ibandanya amatohoza hagati aho abo mu muryango ababyeyi b'uwishwe basaba igipolisi kunyarutsa amatohoza kugira ngo abakoze iryo bara bashirwe imbere y'ubutungane maze bahanwe hakurikijwe amategeko intwaro muri komine ihamagarira abanyagihugu kudasubira kwihanira kuko nyine bitama byagenze neza mu gihe bamwe n'abandi boba bakihaniye bagasaba yuko mu gihe habayeho ikibazo bagiranye n'abandi ko baza bitura intwaro. Tuve kuri ibyo bya biri kuvuga kuri urwo rupfu rw'umubabaro, tugaruke ku makuru ariko aragaruka ko cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. U Burundi buri mu ihungabana ry'ubutunzi ridasanzwe kubwa Gabriyeli Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome. Gabriyeli Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome amenyesha ko u Burundi buri mu ihungabana ry'ubutunzi ridasanzwe, Abarundi ntibakironka uko biyunguruza, kuronka uko bapfungura, hamwe no kuronka akazi. Ibi byose bikaba biva ku ikena ry'amafaranga mvamakungu. Agasaba umukuru w'igihugu kumuha akanya kugira ngo bavugane ibyokorwa byihuta, kuko igihugu kiri mu kaga gakomeye. Ibi yashikije ejo kwa munani Rusama mwaka 2024 mu kiganiro n'abanditsi n'abamenyeshamakuru. Ishyirahamwe Orikome riyishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ryaratunganije ikoraniro ku banditsi n'abamenyeshamakuru ku munsi w'ejo igenekerezo rya munani Rusama mwaka 2024 cyerekeye ibihe u Burundi burimwo buri ko buracamo muri ino minsi. Muri icyo kiganiro uwurongoye ishyirahamwe Orikome yamenyesheje ko u Burundi buri mu ihungabana ry'ubutunzi ridasanzwe. Yagize ati: "Ubwa mbere murabizi neza yuko ishyirahamwe Orikome ryama ribatuma ko kubera ibihe canke iyo tuba twifuza mu kugira ivyo dushikirije, ubu twabatumye ko kugira tubabwire ibibazo tumaze iminsi turiko turakorera ko bimwe muri ivyo nk'ikibazo kijanye nico no kwita crise economique, bivuga ihungabana ridasanzwe mu vy'ubutunzi. Tirisanzwe kuko dufise Abarundi uno munsi badashobora kuronka uko biyunguruza, badashobora kuronka uko bapfungura, badashobora kuronka uko bakora akazi muri rusangi. Ibi rero biriko birazanira ingaruka nyinshi cyane ku gihugu, cyane cyane bikaba biriko biva ku ikena ry'amafaranga y'agaciro. Gabriel Rufyiri avuga ko kuva mu mwaka 2022 bagumye bandika makete menshi bandikira inzego z'igihugu, harimwo n'iryo baheruka kwandikira umukuru w'igihugu amumenyesha ko u Burundi buriko burasubiza ibirenge inyuma bivuye ku ikena ry'amafaranga y'agaciro, kuko nta hantu atakantu na hamwe ushobora koronka amahera y'agaciro. No munsi ashira hamwe rya leta canke ryikorera utwabo ririko rirakora neza, nta gitoro, nta modoka zo kwiyunguruza nyabinyobwa navyo nyine, ntavyo isukari hamwe n'ibindi umuyaga nkuba ndetse n'ibindi by'umurengera ku bibazo bihanze u Burundi. Uwo arongoye ishyirahamwe Orikome asaba umukuru w'igihugu kumuha umwanya kugira bavugane ibyokorwa mu maguru masha, kugira haboneke umuti wihuta. Bitari uko igihugu kirashobora gutembagara nk'uko Gabriyeli Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome yabishikirije. Tuve kuri ivyo vyari biko biravugwa kubirabana n'ubutunzi, tugaruke ku makuru yandi ariko aragarukwa ko cane aho mu Burundi no muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika yahungabanije ibikorwa vyo ku mupaka. Ku rubibe rwa Kavimvira amazi y'ikiyaga Tanganyika dahengeshanya kuduga yahungabanije ibikorwa ibarabara rihuza u Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo uciye ikavimvira tirigihita bivuye ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Nyagara yaduze akabuza uruja n'uruza. Twababwira yuko amazu y'amadandarizo n'uburiro Kavimvira vyararengewe n'umwuzurira. Abakoresha ibarabara rihuza u Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo baridoga. Twababwira ko muri abo harimwo twababwira yuko umuyabaga azwi ku izina rya Furaha Josephine, ni umuyabaga yiga kuri kaminuza Espoir d'Afrique i Bujumbura. kuva kwihuriro rya kavimvira gushika ku rubibe nahora ndi amafaranga igihumbi cy'amanyekongo ku itike ariko ubu ndiha ibihumbi bitanu aho sinimodoka iyo ari yo yose ni jipe canke ikamyo zishobora kurengana kuri iryo barabara canke ubwato ku mafaranga ibihumbi bitatu niko amenyesha yihebuye kubw'amasoko yacu amamodokari yo mu bwoko bwa tagisi yahora akora hagati ya Bujumbura na Uvira yarahagaritse kuko amazi yaduze cane kuri aho nyine modokari yacu ararengerwa ayandi agapfa tidushobora kubandanya dukora niko bivugwa na Amani umudereva w'iyo tagisi ivyo bituma haba umwiheburo ku mpande zose z'urubebe kubahora bakoresha iryo barabara ryahora rikoreshwa cane kuko nyine abo bidoga babandanya babivuga tuve kuri ivyo vyari biko biravugwa turigaruke kuri vya ndine nababwiye mu ntango z'aya makuru o president Evariste Ndayishimiye yasubiye kwidogera bamwe mu ndongozi bakorana yuko ngo banyonora amatungo ya leta maze bakaja kwigurira amapariseri hanze y'igihugu ndetse n'amazu azimvye bikavugwa na president Evariste Ndayishimiye ko nyine abo bakorana boba nabo barahindutse bamaco onsho bakaba bashaka kubandanya kunigira mu menshi abarundi ariko nanone bamwe nabandi bakavuga yuko nubwo president Evariste Ndayishimiye avuga ibyo ngivyo ari kwitoza utunyoni kuko muri abo basumana nyine nawe yoba arimo kandi akaba ari we ubahagarariye nkuko abakurikiranira hafi bijanye n'ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi babivuga bakavuga yuko ariyo mpamvu ubutunzi bw'igihugu muri iki gihe busa nkaho bwononekaye ku murindi uhambaye cyane aho atagitoro umuyaga nkuba ndetse n'ibindi byankenerwa bikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke ngo biboneke bikavugwa yuko ibi byose byoba biterwa na leta mbi ya CNDD FDD irongowe na president Evariste Ndayishimiye kandi leta igwiriyemo abasuma benshi anyanyi bacu kana ngaya duciye dusozera arageze ko mbibutsa kandi andi makuru benshi ari kuvugwa mu birabana n'umutekano turiko turabategurira tuze kubashikiriza mu kandi kanya karibuzi bivyiza kuri mwese nivyo ndabivurije.